Sanibona guys, namukele khona la kwiProf Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Umlingisi ozalwa uSimphiwe Majozi odlala indawo kaSibu usethole umaqondana nathi usezimisele ukumenza umakoti wakhe. Lo mlingisi othandwa kakhulu usanana noKekeletso Mahlebele Motlokwa waseMount Fletcher e-Eastern Cape. Uthe noma engeyena umuntu okhululekile ukuthi akhulume ngempilo yakhe angasese, kodwa ngeke akufihle ukuthi uyathandana noKekeletho ngoba uyamthanda futhi uzimisele ngaye. Uthe sekunesikhathi sithandana noKekeletho, angena umuntu othanda ukugqamisa impilo yami angasese kangangoba ngisho ezinkundleni zokuxhumana ngijwayele ukumveza. Ngithanda ukugqama ngomsebenzi wami wezobuciko njengoba ngingumlingisi, umdansi nomculi, chaza yena-ke uSimphiwe. Uthe noma bengakaxoxi izindaba zamalobolo kodwa nguyena azogcina emthathile, uveze ukuthi isithandwa sakhe akasifihli ngoba engaziphethe kahle, kodwa akathandi ukuthi asondele nabantu ezindabeni zakhe zothando. Lo mlingisi uthandwa ngabaningi ngenxa yamahlaya akhe kuwo lo mdlalo. Ekhuluma ngomsebenzi wakhe uthe akugcini ngokuba umlingisi ozalo, kodwa uqeqesha intsha yangakubo emthwalume kwezobuciko. Ngibone izinto eziningi ezenzekile ngakithi, ngase ngithathe isinqumo sokuthi ngilekelele intsha ngavula ikusasa art development projects engiqeqesha kuyo intsha ngokucula, ukudansa nokulingisa. Yes, that is. So meet uSibu's girlfriend, guys, uSibu emathandweni and ngokusho kwakhe uzimisele ngalo muntu wakhe, so akasabheki eceleni. Thank you guys for watching. Ngiyabonga, bye.